just one injection.
Was it too small?
It's been relaxed, yeah. Mm.
The first woman in KZN to be vaccinated. You are our heroine today, right? So can you tell us how you feel about being a participant in the vaccine trial?
Ngifila ngizizwa ngijabulile ukuthi ngikwazile ukuthi ngikwazi ukuthi ngikwazi ukungenela ucwaningo, ngikwazi ukuthi namhlanje ngikwazi ukuthi ngithole umjovo. Abantu abaningi bengithi bengibachazela ngocwaningo le vaccine baye bebethi ngingi uzoyenza kanjani into enjena, ngoba manje kugcineni le nto uzogcina uthola u-positive uma u-check-a kwezinye iy'ndawo. Ngithi mina yami angi-check-a kwezinye iy'ndawo, kodwa uma ngi-check-a esikhungweni la engizobe ngi-represent-a khona ngizobe ngi-right.